Umutambukanyi wa nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ahejeje guha umubonano umugwi w'abashingamateka abakenguzamateka n'abakenyezi b'imboneza baje bava mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Goderieve Manirakiza arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu amenyesha ko baje gukeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kubera ibikorwa bitandukanye akorera abana n'abakenyezi mu gihugu cyose.
Twari tuje turi abakenyezi n'abashingantahe bavuye mu bihugu bitandukanye Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda hamwe n'u Burundi na South Sudan twaje kugira ngo mu buryo dusanzwe dufise igikorwa twatunganije kiduhuza nk'abakenyezi n'abashingantahe ariko na cyane cyane abanyacyubahiro turi kumwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka muri ibyo bihugu ntegeje kudondagura. Kwaje rero kugira ngo twakigwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu tuje kumukeza kubera ibikorwa bitandukanye yama yakoze aharonka n'ubushimwe kubera ibikorwa vyiza akora akorera abana akorera abakenyezi eka akora mu gihugu cyose bigashimwa. Twaje kumukeza muri ubwo buryo mugabo kandi tuje muri iyo ntumbero y'icyo gikorwa cyatuzinduye kugira ngo tumubwire yuko turi kumwe nawe mu kugwanira agateka ku mukenyezi.
Uyo arongoye Afrabu avuga kandi ko muri uyo mubonano baronkejwe impanuro z'uko bakwiye gukorera hamwe bakaba abakenyezi b'imboneza bashira imbere ineza y'igihugu n'abene gihugu.
Muri uwo mubonano duhejeje kugirana nyiricyubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu yaduhaye impanuro z'uko dukwiye gukora dukorera hamwe nk'abakenyezi. Dukwiye kuba abakenyezi b'abarongozi b'imboneza koko bashira imbere ineza y'abene gihugu n'igihugu. Hanyuma twese turi hamwe birashoboka dushobora guteza imbere agateka ku mukenyezi bagashobora kuronka n'ibibanza biteye igomwe bibanza bifata ingingo.
Hagataho abo bakenyezi n'abashingantahe bakaba bagiye kugira inama izomara iminsi ibiri mu ntumbero yo guhanahana ubumenyi mu bijyanye no guteza imbere agateka ku mukenyezi n'umwigeme.